Yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the da 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 Buy them all, yeah, I'm burning it up. DPGC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the da 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 GC, you should be turning it up. CPT, LBC, yeah, we hooking back up. And when they bang us in the da 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 da